rikici shabula ni na roje ka
dan Allah a daina giya da yar kwayen nan duk a bari dan Allah a daina giya da yar kwayen nan duk a bari
Jesus is Lord.
Jacob Bani Cops. You saw the queen, let's see.
Allah a daina